Waking up alone in my room, wishing I had something to do. But that's alright, 'cause my guitar's in tune. I can always count on you. No need to run, no need to cry, I've got music on my side. No need to run, no need to cry, I've got music right here on my side. Da 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 da